Down the street, here comes Jacko running.
Stole a sign.
Jacko stole a sign. Fuck, there's car coming. Gonna get run over. Get on off the street. La 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 la. Yeah, boy, Jack. He's fucking plastered. Look at him. Fiona, you don't look too happy.
It's fine. I'm good.
Smile if you want it. Woo! 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 Shine, where the fuck is Shine? Shine! Give! There's Jacko running. Card skippable. Almost falling over.
Oh, what a fall!
Damn, bite! Bobberty! Myself and Bobberty's big little trip to Galway.
Whee!
Big little trip to Galway. Missing the testicle.
Woo, 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 woo.
Up in the valley!
I'm forever blowing bubbles. Pretty bubbles in the air. I smell curry chips.
There's your curry chips.
Oh, Dad! Da 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 da